somdenza sheshamo ake kontwe mbuleke mdulo munye sidinga uhlala awanzi sibonisane singabolova kumeka sasibambisane.
Say you who's
and